Mombasa, what Kenya? Bwana leo tunawatia kamba kama nane hao leo. Kama nane tunawafunga.
Hao nane sisi.
Executives.